yabashije amaro y'Imana murazi ko ariyo yamituje imbere mu bikorwa twama turiko turakora iminsi yose twebwe ku bwacu nkuko maze iminsi muyibona aho ku kibuga cha stade kuno dukore imyimenyerezo muravye ico nzi ziko mutwe y'abantu bose abarundi bose bavuga ati twaratumye ko abajuweri bashika 28 kugira dushobore guha icizere umwe wese kubyo azoba ari karakora arabahageza ipime ivyo twiyemeje ko twoshiramwe imwe bita transparency umuco mu kazi uko turakora nibaze ruko ivyo twagize nivyo mubona nama benshi twaturimo kuri stade baraba bavugurya mugakazi uko bigenda kose kagaruka kuri twebwe abamenyereza muri staff kandi nibaza ko turiko tubitunganya neza uravye ingene bitunganijwe nejo turafise urubanza urukino tuzohura na Aigle surukino ruto kuko urumenyereza cyangwa urumukinyi nta rukino ruto rubaho n'urukino mpora numva benshi bavuga ati nta Aigle ntaki umuntu wese mwinjiye mu kibuga yemeye ko mukina akemera nibaza ko mugitangura mwese muwamungana haza kuboneka bimwe bita difference kibatandukanya ni rya nsinzi mu mwagize cyangwa babagize nibaze rero nta rukino rwo kugayana urukino rukomeye n'urukino ruteguye uno munsi byatugwe gato ko abakinyi bose murazi tugiye muri kane batezwa gufata ibipimo nanje hanaciyeyo twese tugende tuvuga ko dukomeye atari imwe tuvuga ati urabona urashobora kuba guhaye cyangwa iziki tugomba dukoresha abakinyi hanini bose bakomeye tuvuge duti nta uzovuga ngo arahobahoba icyo umuganga azotora tuzogerageza twicarane tuvugane mugani ibaze ko bizogenda neza hajya amagara n'icyo kintu ca mbere umuntu yoshira imbere ibindi ari bikogwa murashobora kuzararondera buke buke kizira kwihuta yindi myiteguro nayo murazi ko dusha dufata urugendo ku munsi wa Mungu twerekeza muri Qatar Doha muri ivyo byose ni mu ntumbero yo gutegura neza bimwe twita preparation mise en veille gutegura neza izo nkino zizobere Cairo nivyahora biba ni nguva abarundi bashizemo nizo bagishiramo murabona ko tugo turatereza hijya nino nibaze ko ari ibintu byiza ndavye akamo ingena abarundi bose bakitaba nejo kuri urwo rukino hariho ibindi bazogira hariho narabonye diplome muzenye certificat d'honneur ubusitike n'umuntu azokwinjira bakabwira amaranda narabibonye ni ibintu byiza cyane byerekana ko mu Burundi kazoza kameze neza ejo ni heza nico gituma mvuga nti iyo myitegura isaba uburyo bwinshi murazi ko tuzokina i Qatar turamaze kuronka urukino rwa mbere tuzokina na Algeria aje ni gihe gukomeye rwa kabiri tuzorukina uwa mbere tuzorukina nti hensi tariki 11 muri Qatar duce tugenda dukine Tunis na Tunisie murumva kumumenyereza no kuvuga ko ari no kwishima uko izo nkino nazo ntara ndonka nico kizonatuma nshobora kubona neza abakinyi vuga nti ntarenganije ababishoboye naba abandi zo gutabishobora uno munsi urashobora kumeze nabi ejo ugasubira ugakora twe mu bintu byacu mu bumenyereza bwacu tuvuga duti uno munsi birashobora kuba nka mugejo ukoze ukagumana umutima wo gukora nta kidashoboka ufise amagara nibaze ko ari ibintu byiza ahanini naho turiko turategura.